weekend.
Pa mai indomi ba albasa taje tana ga yamma mutane mun bata yanzu ta kira ni wai ebi kamun data lalakuku lala da bata tace ulala lalakuku lala safi kamun ulala.